sami mina babukela emakhaya ngamakhaya igama lami ngosimile uFrance Mhlongo ngifana kwalinda kwenza ngomsebenzi ngoba kwankomo zinipoti njengoba bengishilo phela ekuseni ngathi singapha eBosberg ngempela sesihlangene kuyaphithizela uyabona kugcwele nangakha nasemtafuleni kanti la eceleni kwami eceleni kwami ngihleli nomuntu ohlonipheke kakhulu umhlonishwa engimhloniphayo umkhaya wami ngoba sibuye nanta sonke kodwa namhlanje sisegoli umuntu ongacabanga ukuthi ungaze umbone eduzane kwami.
Igama lami u-Ayanda wakwamshele i-traffic uKhozi FM into engiyisebenzayo. Kodwa-ke ngizokutshela wena njengamanje awubheke u-N3 i-North, i-N3 i-Westbound leyo lapha ko-Gauteng lezi njengoba kukhona ecabanga ukuthi icabangele emgwaqweni kathi mawubheke u-N1 lapha ko-William Nicole ikhona futhi esijamele uphephela kuloo ndawo nokuba kuqaphe eqolo njengonwabo. Kanjalo uma ubheka lapha ko-Rivonia amarobot vele awasebenzi ukukhoga nomsizwa ubeke eceleni noma ngabe ekhaya wena oqoba amavenge lokhu kubeke eceleni ngeke usize. Isiminyaminya sesiminyaminyeni okubalulekile ukubekezela njengomakhelwane osebhizi khona ngeke uzwe isono.
Siyabonga.